Platinum Kings Records.
Musa Amai vangu vakabira kare vachinditaurira uchandisiya ndiri ndega. My boys used to tell me that you was gonna break my heart. Wandisiya ndiri ndega saka nenda kuyenda kumagumo. Wandisiya ndiri ndega saka nenda kuyenda kumagumo. Sun.